ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abel Mbonimpa. Shengel Gimana nonge kwaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugeze ku ishengero rya gatanu muri yama shengero ndwi yo muri Asia. Dusome mu gitabo cy'Ibyasho Yohana igihimba cha gatatu duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo icete candikiwe ishengero gisarudi. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero gisarudi uti ufise imwe mu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi. Mana ishimwe cyane. Uyu avuga ibi ni Yesu Kristo. No kuvuga Yesu Kristo niwe afise imwe mu ndwi. Reka tubandanye turabe aya majambo atubwira imwe mu ndwi kugira ngo utahure usobanukirwe izi imwe mu ndwi z'Imana ziboneka hariya muri cha gitabo cyabugishwa n'Imana Yesaya. Niho tubonera izi mpwe mu ndwi ziri muri Yesu Kristo. Dusome mu gitabo cyabugishwa n'Imana Yesaya igihimba cha 11 maze duhere ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo mpwe mu Uhoraho azoba kuri we impwe mu yubwenge n'iyugutahura, impwe mu yo kuja inama n'iyubushobozi, impwe mu yo kumenya Uhoraho n'iyukumwubaha. Twamaze kumva yuko harimo impwe mu ndwi. Muri izo impwe mu ndwi ya mbere twumvise yuko harimo impwe mu w'Uhoraho. Iyo ni impwe mu imwe muri za impwe mu ndwi twamaze kumva ziri muri Yesu Kristo cyangwa Yesu afise. Impwe mu igira kabiri ni impwe mu y'ubwenge. Yesu Kristo ntawanye nawe mu kuba umunyabwenge. Yashobora kumenya ibyiyumviro n'ibibazo Abayuda bari bafise. Abayuda bibaza kandi ubwenge bwose abantu dufise canke abahinga n'abashakashatsi bose bafise nta uhwanije n'umwami Yesu Kristo kugira ubwenge. Impwemu igira gatatu ni impwemu yo gutahura. Yesu Kristo niwe afise impwemu yo gutahura ikintu cyose kiri mu muntu n'ikiri mu mutima w'umuntu. Impwemu igira kane ni impwemu yo kuja inama. Yesu Kristo ni umujanama. Yesu Kristo ni wagira inama nziza umuntu yo gukizwa no kwihana no gusaba imbabazi no kugira ngo umuntu yongere gukora imirimo cyangwa ibikorwa byiza. Impwemu igira gatanu ni impwemu y'ubushobozi. Yesu Kristo yuzuyemo ubushobozi. Yaciye yambikwa ubushobozi murabyibuka igihe Yesu Kristo yarangiza kubatizwa. Mwemu yera amaze kumujana hariya mu Bugaragwa avuye yaciye yambara ubushobozi bwa mwemu yera maze ahabwa ubushobozi n'ububasha bwo mu ijuru no mu isi. Ahabwa gukiza indwara, ahabwa kuzura bapfuye, ahabwa gusenda abadayimoni, ahabwa kuhumura impumyi, ahabwa mwemu y'ubushobozi buhambaye budasanzwe. Mwemu igira gatandatu ni mwemu yo kumenya Uhoraho. Yesu Kristo niwe yerekanye ishusho y'Imana hano ku isi. Niwe yavuze ati ubonye je wabonye data. Impwemu igira indwi ni impwemu yo kubaha Uhoraho. Kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Yesu Kristo yarubaha murazi neza yuko yaricishije bugufi araganduka yemera kudupfira urupfu rwo ku musaraba urupfu ruteye isoni maze yemera gutanga ikimazi. Murazi ko ikimenyetso cyo guca bugufi twakibonye kuri Isaka igihe ise Aburahamu yamutanga ku kimazi. Isaka yemera guca bugufi kugira ngo ise amutanga ku kimazi. Yesu Kristo rero yemeye kubaha no guca bugufi maze Uhoraho ariwe data aramutanga ku kimazi aradupfira kugira ngo duharigwe ibyaha. Ngizo rero impwe mu ndwi z'Imana ziri muri Yesu Kristo. Ikindi twabonye kuri uyu murongo nuko Yesu Kristo afise inyenyeri ndwi. Izo nyenyeri ndwi nkuko mubizi kandi twabibonye aha mu gihimba cya mbere cy'igitabo nyene cy'Ibyasho Yohana kuri urya murongo wa 20 Yesu Kristo yarabisobanuye neza aravuga yuko zijya nyenyeri ndwi ari abamarayika ndwi bayoboye amashengero ndwi. Haleluya. Icyo twabonye ni uko abo bamarayika bagenda bakorana n'abarongozi b'amashengero. Basi rero abo bamarayika ndwi rero cyangwa izo nyenyeri ndwi ziri mu kuboko k'umwami Yesu Kristo. Basi kuba ziri mu kuboko k'umwami wacu Yesu Kristo bigaragaza kandi byerekana yuko ishengero ari rimwe. Mana ihabwa icyubahiro. Ishengero ni rimwe rero kandi murazi ko hari umwami umwe ni Yesu Kristo. Kandi kindi nacyo hari mpwemu umwe nawe ni mpwemu w'Imana. Ni ukuvuga nubwo twumvise yuko hari mpwemu ndwi ariko tuzi neza yuko hari impwemu imwe. Haleluya. Turaze kandi no mu byesho hano ryimba cya gatanu umurongo wa gatandatu naho nyene turabonamo ayo majambo haravuga ngo mbona hagati ya ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo izo mpwemu ndwi ni mpwemu w'Imana yigabanijemo ibice ndwi kugira ngo binyuragirane mu isi yose. Ni ukuvuga izo mpwemu ndwi kandi hariho n'amaso ndwi nkuko wavugishwa n'Imana Zakariya nawe yabihishuriwe. Ni mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kunyuragirana mu isi yose. Bisobanurwa ngo Yesu Kristo rero ku isi yose ari ahantu hose, ari imice yose, ari imihingo yose. Yesu Kristo rero muri make ari mu ishengero ry'Imana. Reka tubandanye kuri iki gice kigira kabiri turabe dusome twumve. Haravuga ngo ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko urapfuye. Bene data ishengero ry'Isarudi ryivuga ko ari bazima ariko nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubyerekana bari barapfuye. Basi icyo mwamenya ni uko ishengero ry'Isarudi ni gisagara cyari cyarubatswe kuva kera cyane hafi igihumbi n'amajana abiri n'imbere y'uko Yesu Kristo avuka. Icyo gisagara cyari cyarubatswe kandi cyari gisagara gikomeye cyane. Icyo gisagara cyari kirimo ubutunzi, cyari kirimo inyubako zidasanzwe kugeza aho abami bagenda bahaba. Hanyuma iryo shengero ryari ryubatswe aho hantu muri icyo gihe cy'isazano risha. Ariko mukamenya yuko icyo gisagara cy'Isarudi cyari kimwe mu bisagara byari bigize akarere ka Asiya kandi cyari kimwe mu bisagara byari biteye imbere. Basi harageze igihe rero ishengero ry'Isarudi rigereranywa n'igisagara cyangwa histoire cyangwa historia y'igisagara cy'Isarudi kuko harageze igihe kera cyane igisagara cyari kimeze neza. Hanyuma kirategwa, giterwa ari mu ijoro. Hanyuma abantu bakama bibaza ngo nibisanzwe bivugwa ko ari abantu bakomeye bari bazi ko bafise bazi kugwana, bivugwa ko ari abantu bafise ibigwanisho, bivugwa ko ari abantu bazi guterama, bivugwa ko ari abantu bazi kuba amaso kandi ko ari igisagara atawo kimena. Cyari igisagara gifise inzitiro z'amabuye, cyari igisagara gikomeye. Ariko harageze igihe abagiteye hajya mu ijoro mu gicugu barakimenye baragisenya. Basi igisagara cyose kirafatwa. Muri icyo gihe rero igisagara cy'Isarudi bari bafise icivugo, bivuga bati twebwe turi bazima, turakomeye, turahambaye, dufise ububasha. Ariko Yesu Kristo hano aravuga ngo ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko urapfuye. Icya mbere tubona cyagaragaye ngaho mu iryo shengero gisarudi cyatumye bitwa ko bapfuye nubwo bivuga ngo ni bazima, nuko tubona yuko baretse gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ishengero gisarudi bari bazi bivuga ko ari abakristo ariko ijambo ry'Imana ntibarishira mu ngiro. Bari barataye igihugu cy'Imana, bari barataye ijambo ry'Imana, ibikorwa by'Imana, bari barataye gushira mu ngiro iki jambo ry'Imana rivuga. Numvuga ntibashaka kubikora, ntibashaka kubishitsa. Kandi ikindi cya kabiri ni uko bivuga ko bazi Imana ariko ibyo bakora byari bitandukanye n'ibyo bavuga. Iyo niyo ngorane yari ihari ngaho mu ishengero ry'Isarudi. Ikindi cya gatatu cyari kiri ngaho mu ishengero ry'Isarudi ni uko atatandukaniro bagira hagati y'abakristo n'abapagani. Nubwo bari bahagaze ariko bari baramaze gupfa mu mitima. Reka turabe icyo Pawulo yandikiye Tito hariya mu gihimba cya mbere ku murongo wa 16. Haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, nabo kwankwa urunuka n'abatumvira Imana no mu bikorwa byiza byose ntacyo bamaze. Abisarudi bavuga ko bazi Imana ariko ibikorwa bakora n'ibyo bayihakanisha, nta bikorwa byiza bari bafise. Iyo bivuga bari mvuga bati bazi Imana, bari mvuga ko bazi Imana ariko mu bikorwa ntabwo byari biko biratera imbere. Nico gituma tusoma n'andi majambo yo muri Matayo igihimba cindwi ku murongo wa 21, naho kandi haratwereka uko abisarudi nabo bagereranywa canke bari bameze. Haravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Shengero ry'Isarudi nabo bivuga ko bakoreshwa ibitangaza, bivuga ko bakora ibikorwa byiza, bivuga ko bakora imirimo myiza, ariko murabona yuko Yesu Kristo yabagabishije abwira ati mwivuga ko muri bazima ariko mwarapfuye. Ku murongo wa kabiri haravuga ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Basi ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Kugaba igihe ugace kugaba no kuba maso no guhora witeguye. Shengero ry'Isarudi bongera kubwirwa yuko bagomba kuba maso, kuko twamaze kubona yuko bigeze gutegwa maze muri ico gihe ntabwo bari biteguye. Harabuze igitabara, igisagara carafashwe mpiri, abantu baricwa, ibintu birasahugwa, igisagara kirononekara. Mbere bari bazi ko bacubatse mu nkomezi, ariko uwagisenya ntibyiriwe biramugora, ntibyiriwe biramurusha. Bagikubise hasi mu kanya gato, hari mu gicugu mu ijoro, baraje baragitera, ni ukuvuga ntibyabaruhije. None rero amajambo y'Imana iyo dusoma aya majambo ari mu gihimba ahanyine mu byanshuro hana mu gihimba cya 16 ku murongo wa 15, haravuga ngo ndaza nk'igisuma hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Igisagara cy'Isarudi caratewe gifatwa mpiri, baje bwa gisuma, baje nk'ibisuma bariyo baratikiza igisagara cyose cy'Isarudi aho hari imbere yuko Yesu Kristo aza ku isi ubwa mbere. Sagara baragishenye izo nkuru z'Isarudi nuko zari zimeze. Nico gituma Yesu yafasha akarorero mu kugira ngo aburire ishengero ry'Imana akoresheje iki gicapu cyangwa akarorero k'ibyabaye Isarudi. Mwene data birashajwa kuba maso, birashajwa kuba mugavye, birashajwa kora witeguye kuko utazi umunsi cyangwa isaha. Hari ibintu bitatu tugomba kwiyumvira. Ica mbere tugomba kugaba tukama tugavye buri munsi. Ica kabiri tugomba kwama turi maso, kwama turi maso naho bamwijoro naho bakumutaga. Komba guhora ugavye kwicara ubangirije ibyizigiro, kandi ijambo ry'Imana rikamana nawe iminsi yose aho uri hose. Ikintu ca gatatu ugomba guhora witeguye kuko umwanya wari wose umwami Yesu arashobora kuza utora ishengero kuko atawuze umunsi cyangwa isaha. Bibiri tugira neza ko tuwe kwamba twiteguye, rero nico gituma tukwiye kwamba tugabye. Reka turabe ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba cya 24 ku murongo wa 42 n'uwa 43. Haravuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko uyu mubimenye yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramo yogabye ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Ngo nuko namwe mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wacu uzoshikira. Yaba nyirurugo yari azi igihe igisuma kizira yogabye. Igisagara cy'Isarudi bita sindabibazwa, babifata minenegwe, barihaya barihayagiza, bavuga bati turagavye, ariko icyo gisagara baragiteye nta n'umwe yaha gurutse utabara. None rero yabanye n'urugo yarazi igihe igisuma kiziramo yogabye. Nico gituma kuko atawuze umunsi n'ukwezi n'itariki, birakwiye ko dukwiye kwama tugabye rero igitondo umugoroba ku murango no mu ijoro. Ikangure, kangure nawe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Dusome ku murongo wa gatatu, niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane nuko rero ntaba amaso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokubirira haleluya niwe wike rero Yesu Kristo atangura kubibutsa kuko gambere bari bafise umuvuduko bari bafise ishaka abakozi b'Imana baragwanya icaha abavuga butumwa baravuga bagasemerera abakozi barakora ibikorwa cyane abihana barakizwa neza nta byamindi byo kwifatanya n'abanyabyaha bagira nta byamindi byo gushigikira icaha bagira icaha ntibashaka kwemeranya naco kandi hagize uza kubahenda baramwiyamiriza no kuvuga kwihana kwabo kwa mbere kwari kumeze neza cengero gisarudi bagifise umuvuduko bari bafise agakiza muri bo bacihana bagikizo bagitangura gushinga ishengero hariya bari bafise kwezwa bari bafise gukorera Imana by'ukuri bari bafise gusenga Imana by'ukuri bari bafise umuvuduko mu by'agakiza ariko Yesu Kristo amaze kubiraba aravuga ati meze nk'abari yuko mwarapfuye rero Yesu arimo arabibutsa ati nimwibuke ingene mwakiriye n'ingene mwumvise mubyitondere mwihane nibibuke ubwambere uko byari bimeze hanyuma bihane basi Yesu aragabisha ngo nuko rero nutaba amaso ngo nzoza nk'igisuma ngo nawe ntuzomenye igihe nzokubirira twamaze kubona ya majambo yo mu bya Yohana 16:15 ngo ehendaza nk'igisuma Yesu Kristo ariko arawurira ishengero ry'isarudi atendaza nk'igisuma Yesu Kristo yiteguye kuza nk'igisuma kandi abatazo babiteguye ntibazomenya igihe bizobashikira ariko ndagira nkubwire ko kuba Kristo kubejejwe no kubitunganije munsi Yesu azozira uzomenga itariki bari bayizi uzomenga randevu bari bayifi uzosanga umenga kuri bo bari barabibwiwe kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo nzakora ntibi yabasabye banje nico gituma imburi iri kwiravugwa nico gituma uri kuririrwa kabanga nico gituma igitabo cy'Ijana nacyo kiko kirabwirwa wewe nanje turiko turibirwa ibanga turiko turasobanurirwa iby'ibanga ry'Imana n'ubutumwa bwiza kugira ngo bukwire hose kuko umutumwa bwiza butarashika hose umwero w'isi ntuzaburagira kuza ngo giriwe maso ahiguba amaso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya maze reka twongere dusome kuri uyu murongo wa kane haravuga ngo ariko ufise amazina makeya y'abisarudi batanduje impuzu zabo nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye mbega izo mpuzu ni izihe canke izo mpuzu ni iki icambere tuzi neza yuko harimwo abantu bisarudi bari bakijijwa mu mitima yabo bisobanurwa bakora imirimo myiza bararondera Imana n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose n'inkomezi zabo zose abo rero ngo nibo bazogendana na Yesu Kristo bambaye impuzu zera kuko bibabereye impuzu zisobanurwa ibikorwa byiza ikindi impuzu bigaragaza nuko impuzu bazabambaye bazabambitswe ubugingo budashira ikinsha gatatu tumenya nuko bazogendana na Yesu kuko ugendana na Yesu aba yambaye umwambaro wera utanduye utagira agasembwa utagira amarabaga twibuke yuko wewe nanje uno munsi turiko turagendana na Yesu nkuko abigishwa bagendana na Yesu nkuko intumwa 12 zagendana na Yesu natwe wewe nanje turabigishwa ba Yesu kandi turiko turagendana na Yesu basi kugivyo rero niwaba ufise imirimo myiza niwaba ufise ibikorwa byiza uri kuragendana na Yesu murongo wa gatanu haravuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe haleluya aravuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera azoba yambitswe wa mubiri udapfa wa mubiri utagipfa rero birakwiye yuko witegura utangure kumesura impuzu zawe kandi uzimesuze ibikorwa byiza n'ibikorwa byera ikindi tubona ngo Yesu Kristo ntazosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo hariho igitabo cy'ubugingo n'igishengero ry'Abisirayeli ryari mu bugaragwa Imana yarakora yarandika yandika ibikorwa n'imirimo reka turaye mu gitabo cyo kuvayo igihimba cya 32 ku murongo wa 32 nyene haravuga ngo esi chompa ukabaharira icaha cabo naho bidashobotse jewe upfume usibanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse uhoraho yaranditse igitabo Mose atangura gusabira abisirayeli ikigongo abasabira imbabazi abaharire maze Mose abari bapfumahanwa amukure muri ca gitabo ciwe yanditse ariko reka twumve ico Imana yavuze uhoraho yishura Mose atunce umuyoko wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje hariho igitabo candikwamwo abakristo hariho igitabo candikwamwo amazina ari naco gituma hariho igitabo mu ijuru genda candikwamwo ibikorwa byose tugenda dukora buri munsi rero ni gusuzuma yuko ibikorwa dukora byaba bisobanura amazina yacu ni ugutararibwirwa ariko igihe uzoshikira mu ijuru uzosanga hari izina risobanura rigaragaza ibikorwa by'ukora ibi bikorwa dukora bigenda biduha irindi zina iryo zina ni ryo rizogaragaza ibikorwa twakoze munsi y'ijuru dusome andi majambo aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Daniyeli gihimba cya 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli azahaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka Aleluya. Umuntu wese azaboneka ko yanditswe mu gitabo wese cy'ubugingo azorokoka. Ndakwinginze mwene data kugira ngo we nanje duhaguruke maze twiyandikishe. Mu kwiyandikisha no gukora ibikorwa byiza. Kurangiza Yesu aravuga ati kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Umwami Yesu Kristo ntibiza mutera isoni kukwaturira imbere y'abamarayika imbere ya data imbere y'ishengero kubera yuko nawe wemanze wubahutse ukamwaturira ukamuvuga ukamushingira intare mu bantu ugakwiza ubutumwa ese icyompa rero tuvire hasi rimwe dukorere icyo gitsibo cy'ubugingo uheze twarabonye yuko ishengero gituwatira baratinya kwatura muri icyo gihe ntibizoborohera yuko nabo Yesu yatura amazina yabo rero hano mu ishengero gisarudi Yesu Kristo ngiye kubibira akabanga ko bagomba gukorera umwami kugira ngo nawe adashobore kwatura zina ryabo zina ryawe zina ryanje imbere y'Imana imbere ya data imbere y'abamarayika bera uri no gutwi niyumvisha nkamabwira amashengero nahawe nanje kugira ngo rero dutahure iri jambo ry'ibanga Imana iri kurasobanura amabanga yayo Imana imwe yatwibira akabanga aka n'akabanga turiko turibigwa kugira ngo abasenga musenge abiyeza mwiyeze abitunganya mwitunganye igihe kiri hafi Yesu Kristo avuze ngo ndaza vuba araje vuba kandi araje nk'igisuma hahigoma amaso mwene data witege kwa Yesu Kristo azoza kuri kubizera ntibazokubirwa ntibazotetegwa kuko bazosanga umenga n'itariki bari bayizi bazosanga umenga byashitse babizi ariko kuri babandi batarake no kuri babandi biyorobeka bazotungurwa giturumbuka bamaramare ndagira ngo dufate umwanya dusenga Imana muri kano kanya kugira ngo umunsi Yesu azozira azosange twiteguye azosange turi maso kugira ngo tuze tuduganwe nawe wewe nanje tuduganwe mu bwami bwo mu ijuru ndagira ngo ngusengere wewe unyumva kugira ngo twese twitegure kugira ngo nawe witegure maze twese twitegure aho uri hose igihugu cyose urimo mu ishengero ryose urimo niwitegure ntukine kubugingo urupfu rwo kujana ntukine kubugingo urupfu ruri hafi kandi urashobora kukubira ijya ndirimbo ya 77 irabivuga neza Yesu ari hafi dusenga Imana reka duce bugufi reka ngusabe tuje imbere z'Imana dusenga Imana wera Mana yacu Mana yo mu ijuru ndagushimiye mwami Yesu Kristo kuri iri jambo ryiza ndagushimiye kuri iyi mburi yaburiwe ishengero gisarudi ndagushimiye mwami yuko harimwo bamwe bambaye impuzu zera batanduje imvune zabo abo nibo bazogendana nawe kuri wa musozi kuko bibabereye nongeye gusengera uyu mwene data yongere kwambara ikanzu zera yongere kwambara impuzu zera zikayangana maze yicaragabye umunsi uzozira uzosange yiteguye uzosange nanje niteguye usange twese twiteguye maze tuzosangane mu bico turi maso uzosange kwizera mu isi uzosange ishengero rikurindiriye rikutegereje mwami urakoze izina ryawe rihabwa icyubahiro nuko tubyambaje dushima nanje ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen